sanibonani mabukeli be-Dreamon TV igama uluzuku ulana la eduze kwami nginomhleli we-Harry Gwala Marathon ubaba uzozichaza-ke ukuthi ubani yiphi yona indima ayidlalayo namhlanje kubanda baba kumhla ka-14 silindele usuku olukhulu lwakusasa lwe-Harry Gwala Marathon. Cela usichazele ukuthi ubaba ubani wakwabani yena udlala indima enjani la kulo mncintiswano mjaho.
Yes, igama lami ngucele kwakamakhoba. Bathi ke ngiyumdidiyeli wa umjako lo race director njengoba usushilo. Njengobona ke yonke into njengamanje sebusy siyahlanganisa, kodwa ngicabanga ukuthi hayi yonke into seyihlelekile ukuthi abantu abagijimi sesingabasusa.
Ya usho ukuthi abagijimi mabakhona obukele lapha emakhaya ungamtshela ukuthi hayi noma kubanda kanje kusasa yonke into izabe seyi-right, yonke into seyilungile namanje njengasibona. Bakhona obani laba abakhona laba alungisayo njengamanje?
Njengamanje siyabona ukuthi bakhona abamele i-department yaka Sports Arts and Culture, akuyibona futhi abaxhasile lo mjako kakhulu. Umnyango ophethe ungqongqoshe laphana ubaba umama uHlengiwe Mavimbela, kanti ngokunjalo bakhona laba ka-Coca-Cola abakubona futhi abenze ukuthi abagijimi bakwazi ukuthi bathole isiphuzo endleleni bavuselele ushukela usuku usulimele. Ngokunjalo ke nabakabasipala we-district bakhona kuyibona ke engathi baphethe i-ownership noma ubunikazi balo mjako ngokuhlonipha iqhawe lomzabalazo ubaba uHarry Gwala. Kodwa ke mhlambe ke singatshela abalaleli basemakhaya njengoba usho nje ukuthi yonke into sihlelekile, asibakhomoze ukuthi cha isikhathi sisekhonyana mhlawumbe amaminithi asekhona ukuthi nabo bangasuka emakhaya bahambe bobhalisa ukuthi nabo beze babose bazoba ingxenye bagijini, ngoba akumali ziyindodla ewinwayo lakusasa impela. Bangahamba laphana initiative peace initiative hall laphana eXobho babhalise ukuze bagijime khona 10 kilometers la. Kukhona nabahambayo ku-10 kilometers ayi-walk, ube khona no-21.1 kilometers, kube khona no-42.2 kilometers. Ke u-42 wakhona-ke uphinde ube yi-comrades qualifier, ukunikeza ithikithi lokuthi ukwazi ukuthi uyogijima i-comrades marathon, makwazi ukuthi uyiqede nje laphana ngo-4 hours 50 minutes.
Okay, yabo uma sokhuluma ngemali ke baba, nami sengangihalisa angazi nokuthi yayiphi le enemali eningi. Ngivele nami ngibhalise khona manje, yayiphi le enemali eningi
impela u-42.2 kilometers lesuka lapha ne-High Flats. Hhayi, uma ukwazile ukuthi uwenze wawuqeda wafika kuqala entanjeni uhamba nemali engako-R50,000 kwabesilisa nabesifazane. Impela hhayi, unkosikazi uyaphuma lapha amalobo laphuma.
Hhayi ke, sibonge kakhulu-ke baba ukuthi usazise ukuthi umjaho wayo-ke i-Harry Gwala Marathon sowume ngumumo, nathi sikhona la kuyabanda sizobheka ukuthi kwenzakalani la. Siyabona bayalungisa i-department, ukhokhu nayo yalungisa lapha ne-stage naso sesi-30% oshodayo ukuthi sibe 100% ready. Ama-truck nawo amanzi la azokwenza show ukuthi amanzi akhona. Ya kuyahlangana, asibonge.